There used to be a great tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remained a drug as a high another pill. But did you know when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Baby, I compare you to a kiss from a rose on the gray. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the gray. Da 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 da